Rahma Ijab mo len di balu ak te di len ñaanal korité jam.
Let's enjoy this happy day.